Jopur niang' mawuok e alwora ma Nyanza, Imbo mar Kenya kod Hoho mar Okang koro omako bura e doho mar geng'o piny owacho kik om sukari mawuok e pinje maoko. Kokalo kuom okil kamaloka margi Edgar Jeji, gidwaro ni doho owit oko oboke mane ogol kod jatend migao mar omenda Njuguna Ndung'u madwaro ni Kenya onyiew tan 250,000 mar sukari kowuok e pinje maoko. Ginyiso doho ni piny Kenya kokalo kuom kembe rego sukari ni kod sukari moromo kendo okang mar golo sukari kowuok e pinje maoko biro thiro yuto mar jopur niang' ma pacho ka.
I've been instructed by the Kenya Sugar Farmers Association to come to court on their behalf to quash some of the decisions which have been made by the Cabinet Secretary for Treasury and National Planning and the Cabinet Secretary for Agriculture, which decision was made irregularly and without consultation of the relevant stakeholders.
Hata ingawa uchumi inasemekana inatengenezwa, haiwezi tengenezwa kupitia wakulima kufinywa. Alafu allow cartels wa few individuals wakuja benefit. Ikiwa hii kesi ambayo tumefile, haitaenda through. Then the position millers wajue ni kwamba hatutasukuma miwa hata moja katika kampuni zao. Kama ni waoga watuambie, ni waoga they don't want to lead us, au kama wanajali tumbo yao peke yao, watuambie iko namna gani.
Jopur nyoche chura single for which gipura beach. Bei nyocho duwok nyaka single for beach gimio chiko. Kindo nyocho ako duwok nyaka single for beach gimia chiel. Kumano, duoro manyo gengo, nyenga zetmen masirikali nyotimo, markelo sukari, mwa oko, yeni samora mora masukari maoko kele, tunengo magniang, mbengu magsukachi wagore pin, kindo niang, nengo niang dok pin. One code sukari maromo tan 1,200. Mane stores magkambe wagi. Mune go usi mondo chuljo pun. Toka maoko chuo biro, tunge kaka kinyibro chuljo pun.